Regina Livingstone ndikugwira mu Tobacco and Ladwe kasumiro ku Malawi udindo wanga ndine washiri kwa vampando ndi zimene ndimapanga ndikuthandiza kuphunzitsa azimayi komanso kuphunzitsa anthu ogwira ntchito za maufulu awo pa malo a ntchito. Tobacco and Ladwe Union of Malawi ndi bungwe limene limayimira anthu ogwira ntchito ku mbali za kuminda ngati ku nkhani za foja, chimanga, nteza, soya ndi mbewu zina zotero limene likuikhala pakati pa olemba ndi olembedwa likuyang'ania za mafulu awo anthu amene ndikuwaphunzitsa maphunzo osiyanasiyana monga za HIV and AIDS, chaluleba. Komanso nditajoina union ija poyamba inali member achabe koma ifa chokhama ndikulimbikira nazachakupanga kukhala organize amene ndimatha kwakopa anthu kuwaphunzitsa nkhani za trade union m'malo a ntchito osiyanasiyana. Tikaenda kuti tikufuna tikapanga organize mitundu yathu ndi yosiyanasiyana pali malo ena 40 kilometers ena 45 50 kilometers timayenda pa zinjinga. Tikafika kumeneko chako chimene timapanga ndikuitanisa msonkhano pa malo wacha kumbali poyambira timayamba kupanga ka notice kwa eni ake malo kenako akativomera timakhala ndi msonkhano ndi anthu aja kupanga organize vuto limene azimayi ogwira ntchito kuminda ya foja amakumana nalo kawiri kawiri ndi kusapasidwa mwayi opuma akakhala woyembekezera. Ndikuyenda kuyendera anthu kuminda ya foja ndinafika pa munda wina pamene ndinapa kalumbwe stil imene ndinampeza mayi wina Jesse Banda amene amagwira ntchito yolima munda wa foja koma anali woyembekezera. Mwatsoka mzimayiuja anakomoka ndatakomoka ndanyamulidwa kupita ku nyumba kumtengera kuchipatala anapeza kuti mzimayiuja anali ndi mwana wakufa anapitirira mwana wake uja. Vuto limene anakumana nalo Jesse Banda kwa azimayi ogwira ntchito kuminda zimachitika kawiri kawiri limachitikanso mnaifa cha magwidwe a ntchito amakhala opitirira osatha kupasidwa mwayi kuti apume chifukwa ndiwoyembekezera komanso magwiso ntchito amankhwala ndamana kuwapangisira azimayi aja azipitisa padera komanso akhati union ikhale pa mgwirizano ndi eni ake amalo aja pokambirana kuti pa nthawi imene azimayi aja aloyembekezera azitha kuwapasako mwayi amagwidwe awo a ntchito samafana ndi imene analili abwinobwino azawapasa zitetezo zokwanira komanso ndi madzi abwino ifa kumene kumagwiritsidwa ntchito madziwo ndikumenenso kumapita mankhwala amene anthu aja amamwa. Njira zimene union ingapange pothandiza azimayi amenewa njira yoyamba ndikukhazikisa makomiti oyang'ania za azimayi pa malo a ntchito komanso kuwaphunzitsa za maufulu awo malo a ntchito koma azimayi ngati pali komiti ya azimayi azimayi aja amatha kuzitenga nkhani zakupitisa ku management koma ngati palibe komiti yoyang'ania zokhuza nkhani za azimayi pamakhala povuta kuti azimayi aja direct wokha atenge vuto lija akathe kulifotokoza. Totaumu ikuthandiza kuphunzitsa azimayi zokhuza ndi maufulu awo komanso kuwalimbikitsa kuti azitha kutengapo mbali pa maudindo osiyanasiyana komanso kuwalimbikitsa kukhala anthu odziwa kuyankhula pa okha.